Hi, welcome. It's Annie for YouTube channel here.
Tili kuno kwa nkando dela la mulanje. Mene mukudziwira kuti Malawi wagwedwa ndi mliri wa njala. Njala ilipena palipose. Mukuteka anthu mukumaona kuti ndi nsanje chikwawa yokha. Mukuteka anthu mukumaisa kuti ndi mangochi yokha. Njala ilipena palipose. Taonani mene mulanje alili, chimanga mende munda chilili. Izi zili moteremu. Chimanga chitathidwa kaye federeza yese muwili. Okulitsa komaso obelekitsa. Mvula sikugwa. Dzuwa laonjeza. Chimanga chauma munda. Olokuti mvula yo igwe. Chimanga cho chitsitsimuka motani. Apa wina aliyense waluza. Tikhaitu kuonesani posta jedwa. Hanifa Television, Enes Njolomole. Ndiye dzina langa.
Thank you. Thank you.